Sekuze kwacaca ukuthi imoto kaKhuzani iyohlezi iyintsha emehlweni ama-Red Nations. Le moto esezingeni eliphezulu eshaya ngobuhle obuyisimanga uKhuzani umake wayiposta, ama-Red Nations nabathandi bomculo wamasikhandi nabathandi bayo nje abantu abathanda iy'moto hlezi beyincoma usuku nosuku.